Good evening. My name is Masachaba Kobola. Welcome to Soweto TV News. It's always a pleasure to have you with us. Now, the residents of Pimville Zone 6 barricaded roads with stones and burning tyres demanding electricity. The residents claim to have been without power for over 3 months over their transformer burnt down. They allege that Eskom officials and their ward councillors ordered them to pay for a new transformer, which they did, but to this day they are still living in the dark.
Izakhamuzi zasePimville Zone 6 namhlanje ngesikhathi zasekuseni zivala emgwaqo ngamatshe, imfucuza kanye namathaya avutha umlilo zithi zibhikishela inkinga yogesi osekuphele isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu zingenawo. Sikhulumisana nomunye wabahlala uthi Eskom yabatshela ukuthi kushe enye ingxenye yesigubu sabo sogesi esikhulu kwi-ring main unit, ngakho bengabahlali kumele bekhokhe imali engango-R500 umuzi nomuzi kuleyo mizi ekhahlamezekile.
Inkinga yethu iqale ngoJune. Last week yaka June. Kwancamuka kwathiwa uzincamukela ugesi kwathiwa kufe wabuya uEskom ngithi uba weza wazositshela ukuthi kufe iRMU sekuphele mhlamba iviki angakafikanga. Wathi mayefika wasitshela ngeRMU wasitshela ukuthi isikweleta ugesi, we don't pay electricity, so then we had to pay ama 500 rand uzobuya kithi azosilayitela. Sawakhipha ama 500 rand wasitshela ukuthi ama 500 rand ahamba ne-form elisizoligcwalisa, i-form sizibophezele kulesikweleti lesasishoyo ukuthi siyasikweleta, sisikweleta u-Eskom. Kuzoya ngomuntu ukuthi ubhadala malini ngenyanga, kuya ngamandla omuntu. Sikwenzile loyo, iphelile inyanga sabhadala, sesithenga ingulube isesakeni ngoba singasibhadala into esingayiboni, asinagesi ubusika kuphelele.
Uthi sibashaqe kakhulu isigameko sakamuva esenzeka osukwini lwayizolo, lapho i-Eskom ivele yabadubula ngenkathi beyocela ukulungiselwa ugesi njengezivumelwano.
Besiphethe lapha ama-resit ukuzofuna umasimbonise sesinako sikwenzile konke othi sikwenze, solo kuthe do akuveli lutho, sikwenze konke nako kodwa kunokuthi kuvele bathe akekho basamfonela ukuphi kuphi. Ama security beme ngaphakathi sime ngaphandle, thina sizange singena, akekho ngenila, akekho phose itshe or ini, badubula kwalimala abantu.
Izakhamuzi zithume ngabe iEskom ikhombisa ukuba nodlame uma bekhulumisana nayo, nabo bazobonisa into ukutholo yabo emgwaqweni ukuze bezothola ukunakeka. Bagxeka kakhulu izikhulu ze-Eskom kanye nekhansela lendawo ngokungawenzi umsebenzi wabo. Ezindabeni zeSoweto TV, ngingujabulani Ntsele ngisePimville.